Greetings to all our viewers at home. Siyabingelela kakhulu kubabukeli emakhaya. Welcome to your favorite TV program on Select Africa TV, uhlelo Masibuyisane Let's Reconcile, a program that assists our brothers and sisters who was once addicted to drugs, alcohol and prostitution. In this program, we assist our brothers and sisters to reconcile with their families, community members and some of the people they had done wrong while addicted to drugs. I am your host, Songezo Mhlekwa, once a drug addict, but now I am free. Yes, ladies and gentlemen, in this program, we do believe that one can be free from an addiction completely. It is a very interesting one today because I am hosting and yet I am the one that is going to reconcile with some of the people that I have done wrong, some of the people that I have made mistake upon while I was still addicted to drugs. But without any waste of time, let's quickly take a look at our background story. Here it is. Greetings to all our viewers at home. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli emakhaya. My name is Songezo Mhlekwa. I'm 35 years old. I was born in Eastern Cape in a place called Lady Frey in Queenstown, but quickly relocated to Johannesburg in a township called Freedom Park. It's just close to El Dorado Park. That's where I did most of my schooling. Everything I did it there. I am a father, I am a husband. I again relocated to Pietermaritzburg because of work and my marriage. That's where I started doing all the work. I am an overcomer of drug addiction. I was addicted to drugs, to be specific, drug called rock. Most people would know about it. I was addicted to cocaine, I was addicted to intashi, I was addicted mostly to rock. I also would down rock with capsule. People who are familiar with those drugs will know. Yes, it didn't start being a drug addict. I went to school, qualified as an HR, studied also quality management. So I was working as a quality manager for one of the big engineering companies where I worked as a quality manager. I had over about 118 people who were reporting directly to me, in charge of the whole business management of the company. People who know ISO 9001. I was a custodian of ISO 9001 before I was addicted to drugs. ISO 9001, which means I was responsible for drafting policies of the company. If there was a policy that needed to be amended, I would be the guy that would do that work. The whole business management system of the company was my responsibility. I had to make sure that the machines that we manufacture, because we're manufacturing packaging machines, my signature would be the one that authorizes such machines. The cheapest machine that I'm talking about would be half a million. So I was trusted and the custodian of big budgets of the company before I was addicted to drugs. But drugs came and took over my life. I lost everything. I lost my job. I lost my cars. I lost the place where I was staying. I was staying in a very nice complex in Pietermaritzburg, but I lost it all. I became something else that I cannot even explain to people. Besengihlala emgaqweni, emasukwana, people who knows Pietermaritzburg. That's where I would smoke rock, because the drug that really destroyed my life was rock. Some would even call it itsamo. That drug took everything away from me. Alcohol and everything else. You can imagine the life that I was living. So with all the knowledge and the qualifications that I had lost it all to drugs. So I didn't know what to do. The only thing that was left in my life, it was my wife. I can never thank her enough. She's the one that assisted me and she took me to a place that is called Jerusalem. It's at Keturich. That's where I found help. I was also tired of living the life that I was living because I had lost everything. Most of the time I would even contemplate of killing myself. I wanted to die because I was ashamed. People would look down, some of the people, because at work I was also involved or responsible for the recruitment process. So I would hire and also discipline, which means I had the power to also fire. There were certain people that were fired at work that I personally fired because of the role that I was playing at the work that I was working. So when they saw me living the life of the street, of a hobo in the street of Pietermaritzburg, Emasukwana, they would talk about me and tell everyone that God has punished him for firing me at work because now he has lost everything. Everything, yonke into bekuyigugu kumina, I lost it. The only thing that was remaining, it was my child and my wife. But you can imagine the life that we were living. So I am here to just to tell people about how I got helped. So I went to Jerusalem, that's where it's a Christian center. You can even go as far and say it's a church because it helps people who are addicted to drugs. So I was taken there. That's where I was introduced to Jesus. I was told about Jesus. I knew about Jesus, by the way. I knew about him, but I didn't know that Jesus can do the work that he did because my life was over, to tell you the truth. Everything that I knew, everything that was prior to me, I had lost it all. So I was introduced to Jesus. Jesus transformed my life in an amazing way. Even today, I see God changing my life. I am over drugs. I no longer smoke drugs. I no longer drink alcohol. And also, when you are in that space, you are also too much involved with different women. So prostitute, I was friends with prostitutes. That's how messed up the life was. So it was very, very, I think it's the grace of God that I didn't even end up smoking heroin because of one prostitute who used to protect me. Whenever I would try to smoke, she would fight with everyone who would offer me heroin. So that's how I actually survived. I would smoke it sometimes, but I never got to ukuthingqile kuyona iheroin because of that prostitute. I hope God can save her too, because that woman really protected me by the grace of God. So I am free from drug addiction. Today I am sitting here telling the whole world that Jesus can really set Amen free. And when I say I am free indeed. I am not gonna come and tell you that I am still recovering and all. I am completely free from drugs and through the help of God. So yes, that's about it. I don't know how many guys, God has helped me. Nkulunkulu ngisizile, uyikhululile impilo yami. And whoever is out there, if you are also struggling with the same problem, I want to urge you, my brother, I want to urge you, my sister, there is a place of help. Today I am reunited with my family. I have a job. I am working on a TV show that we are shooting right now. It is all by the grace of God that I am sitting here and testify. Most of the things that I had lost, Kulunkulu is returning them one by one. But the most thing that I am grateful for is to be reunited with my family. Kulunkulu ngiyambonga kakhulu. I can see the material things that I have lost, but the most thing that I am grateful for, I am grateful for my wife for helping me, for sticking with me through thick and thin. So ngiyambonga kakhulu uJola. I thank you so much, my wife. I thank even everyone who supported me. I thank my friend Umashudu, who's the one who bought me a ticket because I was in Johannesburg when this thing had really completed and destroyed my life. Mashudu Maswanganye, he's the one that bought me a bus ticket to come and to go to Jerusalem so that I can be rehabilitated. So I want to give a very big thank you to Mashudu Maswanganye, who really helped. I thank everyone who supported me when I was a drug addict, those that did not give up on me. But most of the people had thrown me out of their life. My whole life was a mess. Nobody wanted to be next to me because I had borrowed money. Angazi umashonisa bayingaki bese ngithathe imali zabo. Abanye I had to go and apologize to them, as you have seen on the show, that I went to apologize to some of the people that I had borrowed money from. So baningi abantu engibonile because of the drug addiction that I had. But I want to tell somebody who is listening to me right now that Jesus can really help with the problem of drug addiction. I am a living testimony that God, and his name is Jesus, he can really set you free. The Bible says, who the Son sets free becomes free indeed. So I am a living testimony of that. And I want to thank you so much to all the viewers for listening to my story. In Jesus' name, thank you. Siyabingelela kakhulu once more ababukele emakhaya. As I have said, sesifikile ke manje eJerusalem. This is the place that I was telling you about, iJerusalem, ikhaya labangcwele. We here to see uBishop Maphumulo nomama Maphumulo. So nje siyabona ukuthi kuyasetyenzwa, the guys are working. So the structure that you see there, that is where everybody stays. That's the place where everybody sleeps. That's where everybody eats. Yes, but now the main house that you see this side, this is the house that the bishop stays in. No mamu bishop, that's where they stay. Yambona lapha bishop, he's coming in. So we're gonna quickly end this. It's construction. So everything that you see happening right now here, it's a new construction. All of this that you see, it's happening from the church. There is not even government support, by the way, into this thing. So everything you see here, it's coming from the church. The church itself funded. So nje, if there's anyone who can assist, yes, we are also open for such channels. So without any waste of time, let's go see our bishop and our mother. Hey, Chola, yaphila, size ku bishop. Yebo, no mama. Konke ekhaya. Amen. Hey. Yeah. Amen, tata niyaphila. Hallelujah. Amen. Amen. Bishop, siyabonga kakhulu tata for welcoming us as asikhulume Let's Reconcile uhlelo le-TV. Sibonge kakhulu. But we just want to quickly hear kubaba ukuthi uBishop Maphumulo ubani. If you can just briefly tell us and our viewers emakhaya ukuthi uBishop ubani nale ndawo ekukhulunywa ngayo. Siyezwa ukuthi kunendawo ukuthiwa kuseJerusalem. Iyini le Jerusalem? Just a brief description, Bob.
Sibingelele kakhulu. Sibingelele ababukeli, sibingelele nje bonke abantu abathamele lolu hlelo njengamanje. Kafushane iJerusalem, ngingathi indawo kaNkulunkulu, mangabeka kanjalo ngoba nokusunguleka kwayo akaze kube umqondo womuntu, ngoba sinike izinto abantu abayiqalayo ezinhle nezinye, uthole ukuthi imotive yakhe ayiyona lendlela. So la eJerusalem njoba usizwa abantu engathi nje lonke uhlobo lomuntu noma igxile kakhulu endabeni zama drugs kakhulu zedakamizwa especially iwunga le iyouth yethu igcwele itradi igcwele phansi kwamabriji ngisho abamantombazane. So mina ngokusizakala empilweni yami ngasizakala ukuthola kwami nje uJesu ngoba le ndaba ingoJesu ngaphezu kwakho konke.
Yeah.
Ngangisejele ngisewesivini. So icala nami lalikade lingigwebile ngoba nami ngangena kuwona ama-drugs la.
Yeah. Yeah.
Iwungaka ukuthi engakabibikho yenisa sihlangananga naye ngoba engakabibikho ngoba sasibhema noma yini ebhenywayo.
Kunjalo.
So umusa kaNkulunkulu ke wangifica ngisewesivini icala elalingigwebile. Kanti la khona impilo yami yo transforma khona ngathola ushintsho empilweni yami ngaphuma ke nginalomthwalo ukuthi uNkulunkulu mekwazi ukusiza impilo yami ikade empilweni sengilahliwe sengideliwe nje evinisho umzalo wami namhlanje ukakhala inyembezi mayibuka umusa kaNkulunkulu malithi iBhayibheli uNkulunkulu uyayithatha impaba ngezaleni ayithinta ithi ayihlalise phezulu namakhosi. Umuntu impila ayiphila namhlanje mawubuka imuva lami into eyayingeke into futhi nomuntu wayengazi ayibona. Soke ke lo mthwalo ke empilweni yami ke ngahamba nawo ngoba ukufika kwami la kwaXhimba ngifike ngihlangana nomama osebizwa ngogogo manje wabafana ngokuphoswa qala nje kwami ukuhlangana nana noma ungena nje kule ndawo ngangingene ngaye ngoba naye wayeumzalwane sihlangene kwezinye iinkonzo. So mayeza ukufakazi bami ngoba ngangayena umuntu othulayo ukuthi uJesu wenzeni empilweni yami impilo engangiyiphila. So nami nganginayo lento ukuthi uJesu akwazi ukusiza mina esimene ngase ngiyisona sekuhluleka amajele kwahluleka yonke nje into ngishiyo iluleko zasemakhaya although thina izinto uma sasizenza sasikholela ukuthi fanele siphume sambe siye ngaphandle siyokwenza ukungcola ke lapho ngoba phela umuntu uma kwangena kuma drugs vele into yokuqala ukuthi fanele athole indlela eyisheshayo zokuthola imali.
Kunjalo.
So ke ukuhlangana kwami ke noma mphoswa kunezinto uma ungcola lokho eyikhuluma uNkulunkulu ngokukhululwa kwabantu noma ngalento esenhlizweni yami isivela ke nje nakubazalwane until ke ngize ngishadelwe 2015 uNkulunkulu ke wathi usinike umsebenzi wama social worker ngicela uyibeka kanjalo.
Yeah.
Umuntu oyi social worker umuntu o ifocus yakhe sebantwini. So lento kusho ukuthi iyayichaza into enjalo ukuthi thina permanent impilo yethu izonakekela abantu lento esibonayo namhlanje uNkulunkulu yenza kusuka abantu nje kogoli kusuka abantu azingabala ngithini KZN yonke abantu beza la bethutheleka abazali nezingane ngoba ubebona uNkulunkulu indlela asebenza ngayo ukuthi umuntu makwafika la uNkulunkulu uyayitransform impilo yakhe uNkulunkulu wenza imangaliso njengoba nje kukhona abanye manje babefundisi abanye bahobaba bashadelwe mina ngitshela abantu ebebehlala emgwaqweni ngiyakhole ukuthi nama clip asazobonakala behlala komaskandi behlala lapha nalapha kulezi zindawo la khona engasondela imuntu kodwa ngomusa kaNkuluNkulu uNkulunkulu wayiphakamisa nje lento njengoba kumbona nje kuyakhiwa ngoba indawo yethu ibincane lomsebenzi uqalele kaGogo uphoswa kwacaca manje ukuthi hayi indawo yethu isincane inkosi yasinika yona le ndawo ukuthi sikwazi ukuthi sakhe ngendlela ukuthi wonke umuntu ofuna usizo asizakale mhlambe nje ngathi ilokho kafushane.
Amen. No, siyabonga kakhulu baba, kuyazwakala futhi yebo. Mina I am a living witness of what you are talking about because I came here nami as a drug addict. Impilo yami kuphelile ngayo. Ababuyeli sengibachazelile okuningi emakhaya bayizwele ukuthi nje impilo yami bekuyinhlobo yeni impilo bengiyiphila. Kodwa ke yebo, uNkulunkulu wayisiza impilo yami. Yebo, njengoba namhlanje nje siyolungisa lokho kwamosheka while I was still addicted kulezo idakamizwa, ngoba after impilo ngempela isilungisiwe, the idea of the show is that uma impilo isilungisekile ukuthi kuhambe kuyolungiseka nalabo futhi abona. So umbukele emakhaya, that's the whole idea yeshow. So ngiyabonga kakhulu baba nokuvuma futhi ukungiphelezele ukuthi ngiyohlangana nalabo abantu engabona ukuthi ngikwazi ukulungisa impilo yami nabo, kube khona ukubuyisana between myself nabo lobo bantu. So ngiyabonga kakhulu tata, amen.
Siyambonga nje kakhulu uJesu.
Yes.
Kakhulu ngoba vele phela uma umuntu nathi befika la iqiniso siyazi basuke bemoshile all over yonke indawo, but kubalulekile ukuthi ma umuntu esekuKristu lithi iBhayibheli sidala sisho kudala kuyadlula sekuvele okusha. So siyakukhuthaza lokho ukuthi kuhambe kuyolungiswa kuyoxoxiswana ukuze ke umuntu aqhubeke nempilo, ngoba khona lento abayibiza kuthiwa i-stigma. I-stigma ukuthi abantu uthi noma umuntu eseshintshile seyiyekile indlela abephila ngayo, kodwa belo bembuka ngendlela abekade eyona.
Yes.
So xoxa nokuxoxisana nabantu sisuke siyovala yonke leyo nto leyo ukuthi kunalokho umuntu akaqhuquzelwe kuthiwa hayi keep on, qhubeka nohambo lakho.
Amen.
So nje siyabonga kakhulu.
Amen, siyabonga. Babukeli, thank you so much to all our viewers at home. Thank you so much. We really appreciate your time. So right now we are going to Pietermaritzburg. We're going to be going to my ex company, and we're also going to be going to my in-laws so that we can reconcile. Please stay tuned and watch as we continue with Masibuyisane, Let's Reconcile. Thank you very much.
I think it's okay.
Got it. Alright. Alright. Cool. Thank you, Jack. We'll let you know, man.
You want to close the door, San Diego?
Yes.
San Diego, how are you doing?
Hey, much better, Mr. King.
Much better now.
Yes.
That's good.
Thank you for agreeing to see me. I know it was not an easy thing for you to accept, especially the conditions that I left the country in. Yes. So the guys that I'm with, they are part of the TV show called Masibuyisane, Let's Reconcile, which means I'm trying to reconcile with everyone that I have done wrong.
Okay.
Yes. So Igby is one of the important leaders that are friendly to me. So it would not be right if I get rehabilitated and things become aware, but I don't come and apologize. Because you guys, I consider you as family. The way that I left here, it was not nice. It was not good. And I don't want to make excuses because of the drug addiction. but I just want to come and apologize, especially to you. You treated me very well in this company. There's not even a single day you went out of your way, even on personal capacity, to assist me. Even when I was going through the depression, you were the first person, you were the only person to actually in the company that I could talk to on a personal level. Mm-hmm. So to take the company property, cell phone and laptops like that, it's embarrassing to even talk about it right now when you think about it. But now I'm rehabilitated, things are back to normal. I'm in a better space mentally, but I thought it would be good for me to come and just apologize to the company for everything that I put me in. You know, I really, really want to apologize and say thank you. It would also give me pleasure if you would allow to apologize even to some of the staff members that I've done wrong, everyone that was affected by my behavior.
You can do that. But without any recording.
Without any recordings, okay.
No audio, no nothing.
Yes.
Okay. I'm just trying to keep things clear on my side of that as well.
Yeah.
You know what I mean? So, yes. And some years old, yeah. Look, I'm happy that you're doing this. It's good for you. Mm-hmm. You're doing this. We all go through things in life, situations in life.
Yeah.
We've been through yours. I accept your apology.
Yes.
And I'm happy that I'm really happy that you've come out.
Yeah.
That you've come out of this.
Yeah.
Unscathed.
Yeah.
So, because, you know, with being in that lifestyle, many, many things go wrong there.
Correct.
So you can be lucky that, you know, that things are looking up for you now.
Yeah.
So, were you in a rehab? Or?
Yes, it's a rehab center, but it's a Christian rehab center.
Okay, where is it based?
It's in Kettleridge.
Okay.
Yes, all right. It's in Kettleridge. So, it's based on Christianity.
Okay.
So there is no medication to say that it's given to you to be rehabilitated. So most of the rehabilitation, it's a spiritual journey
okay.
that one gets to take, which has helped me most especially with the depression. So that I am no longer affected by that. I'm really in a good space mentally. That's why I could actually come and do such things. So even when, if you would say you do not accept the apology, I was prepared for that. So it makes me very happy to hear that you accept the apology. But mentally also I prepared myself that there is a room that my apology may not be accepted.
Okay, well, as I said, it's accepted, yeah.
Yes, I appreciate that.
Because when you are on drugs,
yeah,
you are not thinking clearly, obviously.
Yeah. Yeah.
So, and people make mistakes on years old.
Yes.
You know what I mean? And
yeah.
We should all be allowed a second chance in life.
Mm-hmm.
So I believe you're on your second chance in life now.
I am.
That's good.
Yeah.
Yeah, I'm happy to see that you're looking well. I have to be honest that I am disappointed how it ended up.
Yes.
You know, and you know, I sort of and warmed up to you, you know, as a co-worker.
Yes, yes.
So when this all went down, it was disappointing for me.
Correct.
You know, but such is life.
Yeah.
And so we move on.
Correct.
That's fine. Some years old. I'm happy that everything's going well.
All right. No, thank you so much, Mr. King. I said the company is gone. I almost got lost. When I came here,
okay.
Things are definitely developed, but I really appreciate it. And yeah, I'm taking also one step at a time. There is not much, but I'm in a much better space. I don't want to lie. I'm happy.
Okay.
Yeah.
So where are you staying now? Are you in Kimberley?
Yes.
Is it?
Yeah.
Okay.
But still at the center because I have not completely, you know, adjusted my life
okay.
with the society. Even now, after this, I need to go and meet with my in-laws. I need to also go and apologize to them as well because they were also affected by my behavior.
And tell me, Tina?
My wife, yes. We saw things. She's part of the people that I'm going to be apologizing. apologizing to her. But at least me and her are on talking terms. She forgave me.
Okay.
She forgave me for everything. So today we're going to be making it official. After talking to you right now,
okay.
We are going to her family to make it official, also to apologize to everyone. Because everyone was scarred by this. It affected everyone. I left everyone in such pain. So I really need to apologize to them as well.
Yeah. All right, Sangeeta, that's fine.
All right.
You can have a chat with some of the people.
Yes.
But as I say, no recording.
No recording, it's okay. Thank you so much.
Okay, Sangeeta, thank you so much.
Cool, man. Thank you.
Thank you.
All right. Cool. All right.
Thank you.
My team, man.
Okay.
Hamba la nabakwa TV yebo igama lohlelo masibuyisane let's reconcile
okay
uhlelo lolu lusebenzisana nebandla iJerusalem. Ukusiza ke abantu abafana nami ababecwile kwidakamizwa.
Okay.
Yebo, kodwa ke inhloso yohlelo ukuthi kuzobuyisana abantu nomndeni wabo nomphakathi nabantu bonke nje ababona ngalesikhathi bekwidakamizwa.
Yes.
So nje uhlelo lolu luqonde lokho ukuthi kuzobuyisana nemindeni nomphakathi. So ngicele ke uBishop nomama ukuthi bangiphelezele mangiza la ekhaya uzokwenza le nkonzo yokubuyisana. Yebo, ngoba nje bengeke ngihambe ngedwa. Yebo, bengeke kube kuthi ukuthi ngihambe ngedwa uzokwenza lokho. So nje ngiyazi ukuthi yebo, uthina ongunkosikazi wami la ekhaya akekho usemsebenzini. But ke sesoxhumana naye ngocingo, kodwa nje sizokurekhoda naye ukuthi yebo kube yi-part of that. Yebo, ngoba bekungaba kuhle naye ukuthi abe khona, kodwa ke ngenxa yomsebenzi bengikhulumile naye washo ukuthi hhayi uzobe semsebenzini. So kodwa okwakhe sizoxhumana ngocingo. Kodwa nje inhloso ma ukuthi nje ngizoxolisa nje besides ke nje amakhamera ke nento eyiningi ukwehlela mina nje ngiwusongezo, ngizoxolisa ngokupheleleyo la ekhaya ngento engayenza nobuhlungu engadlulisa umndeni kubona. Ukuthi nje ngishiye nje unkosikazi, ngishiye insindiso, ngishiye nje umndeni, ngahamba ngabaleka nemali ngayoyidla egoli. Ngashiya umndeni usenkingeni, kwasala umndeni having ukuthi uyibone ukuthi wenza njani. Yebo, Bishop, ngashiya nje umndeni nje awushiye ebuhlungwini tata. Yebo, indlela engenza ngayo ayithetheleleki eqinisweni, ayithetheleleki kakhulu ngoba ibuhlungu into engayenza la ekhaya, especially because mina ngingane la ekhaya. Kazi mina even a single day ngingangazizwa ngitreateke, not even ngisho umkhwenyana, mina I have passed stage la ekhaya being treated njengomkhwenyana. Mina I am treated like one of the sons zala ekhaya. So nje into engayenza ibuhlungu kakhulu. So nje ma ngizoxolisa kakhulu, ngizongqengqeza, ngizothoba la ekhaya, ngiyoxolisa ngokupheleleyo, angikungazenzisi.
Yeah. Okay. I guess I'm nje ithinga kusho mina sonke somayelana nami asibonge ukuthi ngoba bekukhulweni sondeza sinenge izwi. Akukho ukuncekele intsha, akukho ukungangithethelela kahle kahle kade ngakuthetheleli, bekusele ukuba nesixhumane. Yes, yakhumbula ungibonile.
Yes,
washo ukuthi ngiyesala. But ngenxa yokukholwa ngani yami kuqala ngifisa ukukuyala nje kwakhona lapho saseJerusalem. Unkulunkulu akasisize usaseJerusalem. Umama ele uJesu angazinto bayabi basho kanjani. Kungabikhona ukulingisa, kungabikhona, kodwa deep ngoba vele ukuxolelana uyazi. Mina sonke ngesikhathi kushona umthunzi bengithanda, ngathi kungcono ngoba kusele usongeze. But indlela osewenza ngayo wena uma uhamba ushiye uthina kanje, ngathi mina kusho ukuthi usongeze akakaze angenze ngibona lakhe. Why methole ubuhlungu mhlampe bathintene nothina angezi kuma wakhe azothi ma uthina, kodwa uthina mese sihlala phansi naye, naye sebeka futhi ukuthi nami wemali futhi wemali bekungekho lutho esike saxabana naye. Mina bengithi usongezo uyabuya emsebenzini, kanti usongezo uhambe nezinto zomsebenzi uhambe ne laptop uhambe nezinto zomsebenzi ngoba ngazi ukuthi uyabuya mina kupheka ukudla ukuthi uyabuya kanti wena uhambe njengomuntu emsebenzini kanti usuyobeka i-laptop la wayibeka khona ukuba uthole imali but ekuxoleleni mntanami ngixolela angikwazi ukuchaza ngoba kuyintokozo ukubona umuntu ebuya umqondo kuyintokozo kanyami endlela emangasayo ukubona umuntu ebuya eza kujesu lokho songeza ngikuhlonise mntanami ngiyabonga ukuba ucela uxolo and ngiyakuxolela kahle kahle kade ngiyakuxolela yikona ukuthi kuhle into engikhuluma kanje siza njengokubona ukuthi usayide amakhamera kodwa nje enhliziyweni yakho ucela ukuxolisa yes ngiyanxusa ngani yami ngiyaphinda ngiyanxusa ngithi funa umbuso kankulunkulu emntwaneni esekhoko kumfundisa funa nje umbuso kankulunkulu ngoba if ufunile wawuthola wawufumana usophinde bese konke ikona okokulandela kukufuna kufuna wena ngobani uzokuzwile enhliziyweni yakho ukuthi akukho kuni yebo kuhlungu ubenzile ubuhlungu kube buhlungu kumina kube buhlungu nje uthina waqhuqa wamnyama ngosuku wazaca wehle emzimbeni ngathi ngiyamfica uyakhala ngathi ngiyabuza wathi ma ngizokwenza kanjani kanje ngathi khululeka mntanami siyakholwa phela thi ayikho inkinga uNkulunkulu angakwazi ukuyixazulula kungazeki ukuthi ngani izongena kanjani esikoleni kungazeki ukuthi uthina uzoyokhokha kanjani ngoba phela uyakwelethe uzokhokha kanjani la benihlala khona yangizwa yini yes kodwa wakwenza uNkulunkulu yeyi wakwenza mntanami ngangena ku-21 days we-fasting wasenkonzweni ngangena ngijikijeleka njengempukane ngelobisini ngoba ngangithwele zonke lezo zinto azenza uNkulunkulu umsindisi wayesikoleni ngesikhathi ephethe konke uthina wayokhokha esikoleni uthina wakhokha uthina wakwenzeka wathi ma angikhokhe ukuthi sekufezeke konke ngathi ukuthi kumele sazi thina ukuthi asinciphile kumuntu kodwa sincike kuNkulunkulu okuyena osisizayo ngiyacela ngani yami ukuthi ngathi ngizoshaya kanjani ukuthi uJesu umamukele angene kuwena akhe ngaphezu kokwakha ngoba mkhulu umsebenzi kuNkulunkulu akwenzile baba ngiyabonga ngiyabonga bishopu kakhulu ukuthi usongizo athi mebheke ukuthi ikuphi la ngingabalekela khona ngiphinde ngisizakale abone kuyisizakale ekubalekele kuJerusalem ngiyabonga baba kakhulu ngendlela emangazayo iya ngiyabonga iJerusalema mina ngiyayazi uyazi sondeze ingisizile njengoba ingisiza kuwena isaqhubeka iyangisiza ngoba wena umkhwenyana kodwa uyingane yami njengoba ngisho ukuthi kwathi uma kudlula uthami benomthunzi ngathi ngiyabonga Nkosi ngoba bakhona osongezo benomanqoba okusho ukuthi Nkosi konke kusazokwenzeka masewenze nje ngaphoxeka kodwa ngiyathokoza kakhulu namhlanje ukubona usongezo umuhle kunje uyazi songezo ngiyakuthanda uyazi mntanami ngiyakuthanda but uyabona ukuphoxa umuntu omthandayo ukuthi kuba nje ukuphoxa nje umuntu omthandayo ukuzibuza ukuthi kahle kahle ngempela uthole ngempela kodwa
bazala nami ngisike nje ekujikayo bonga kakhulu ke ukufika ekhaya kakhulu uma wethu njengomuntu owesaba uNkulunkulu ngoba uxolo kwabanye abantu abakude nombuso kaNkulunkulu nzima uma amen kanti kuyiqiniso ukuthi nangelithi njengoba sisebenza lo msebenzi nami empilweni yami before nginikele impilo yami kuJesu aba namaphutha ekhaya emndenini aba namaphutha emphakathini impilo yami nje yayiye so lento yokuthi akekho umuntu ongayidinga i-second chance ngoba siyazi iBhayibheli ithi asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nomoya nababusi nomoya babo emkhathini waphela ngempela uma ubuka uMr. Mhlekwa yabo nje ilabe kade bese kuyona into eyivile ehlukene umuntu onobe nedisipline yabo nje oqondile kodwa ngoba lento bengasiyimpi yenyama kodwa yimpi kamoya emhlaselile yaba ngaphezulu kwakhe so naye ke njengoba uMayesha ethi kube mhlambe wabalekela kumhayi chazi into yabona uSathane uma esekufaka entweni wenza short like uyakhipha ebantwini manje nje uSathane eseqala imikhuba yakhe uyakususa ebantwini ungakwazi ukukhuluma nabantu ukuze lento afuna ukuyenza egcineni ayenze isimo abebhekene naso ubeze abangithi akayibulali ngoba sekuphelile kanti sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi kuyivesele embusweni kaNkulunkulu uNkulunkulu zinkulu izinto azibheke kuyena ngokuma esho ukuthi okubalulekile akagxile akagxile ekukholweni manje aphume ey'ntweni basezulwini ey'ntweni zasemhlabeni ngoba uma uNkulunkulu ekubizile ukhonte yakhe afuna ukuthi uyenze uyibalekele angeke uzulungo lelo uthempile but siyabona uNkulunkulu eqhubeka emlekelela kakhulu esikholwayo ukuthi hayi ngoba sikhona siseduze sizocathulisana izenhleze insebo lenkosi sibonga nje kakhulu ma
amen Siyabonga futhi kakhulu
ngiyabonga
mam amen
Baba wethu ongcwele
siyabonga uNkulunkulu wethu
siyabonga ngona
lethi
amalako
baba wena wena
ngiyabonga ngiyabonga
ngiyabonga
moyo wami
ngona lethi
baba wethu ongcwele
Ladies and gentlemen, we have come to an end of our show today. Thank you so much to everybody who has tuned in. Please do subscribe on our YouTube channel, like and follow us. We are at Select Africa TV. The show is Masibuyisane, Let's Reconcile. Thank you so much to everybody who has made this episode a possibility. A big shout out to Jerusalem who have been very fruitful in assisting us in making this program a success. I am your host, Songezomhlekwa. You can also follow me in all social media platforms, Songezomhlekwa. Thank you so much, ladies and gentlemen. We do appreciate your time. Till we meet next episode, God bless you. Tonight, we are having artwork by a very close friend of mine, Aspile Luthuli. He calls this one Drowning in My Sorrows. On my left, we are having another masterpiece by him. This one, he calls it Inner Peace. If you like the work that you see, please follow him in all social media platforms. He is Aspile Luthuli.